sisuka kuwe singakushona phi
asona
singakushona
Oh.
Suka kuwe ngoba wonke amasophila afumaneka kuwe.